Then pasoshika mapurisa, pabulisa chimwana changa chafa ni mumwe murume.